Lona ngumfundi ka-grade 11 osehlala ngokuthuka kulandela isigameko sokudlwengula. Usola umshayeli wetekisi amaziyo ngokumdlwengula. Uthi manje abashayeli kule ndawo bamnqabela ukuthi agibele ezimotweni zabo. Uthi okubi kakhulu ukuthi sebesabalalisa isithombe sakhe ukuthi abanye abashayeli abangamazi bangamgibelisi.
Kunzima kakhulu and ukubona ukuthi isupport abantu ekumele ngangithola isupport kubona bona bathatha iside lapha perpetrator kungihlungumeza kakhulu because mina into ebengifuna beyiyodwa justice kodwa ke ngoba umphakathi omningi abafuni ukuba ngase side lami futhi ngeke ngize ngibaphoqe kodwa engikwazi ukuthi ngifuna ukilwa lento
umndeni wakhe ukhathazekile ngendlela umphakathi okhombise ukweseka umsolwa ngalolu daba
ubuhlungu ngoba manje yabona umphakathi awusiniki isupport omunye muncane osiniki isupport omningi ungase sigebengwini ongangobe no text driver nabo banakho lokho kuyimanje nje ngiyafonelwa angiyazi le number engifonelayo ukuthi ekabani akachaza ukuthi ufunani
iphopho lalentombi lokuhambela umkhosi womhlanga enyokeni kwanongoma lishabalele Yize isiko lokuhlolwa kwezintombi kule ndawo kuseyinto esafika, izintombi ziyanxuswa ukuthi ziqhubeke nesiko lokuhlolwa. Kodwa izintombi ezinye zizwakalise ukuthi seziyesaba ngemuva kwalesigameko.
Into esicela ukuthi yenzeke ukuthi amaphoyisa adlala indima yayo awuphathe umthetho ngendlela okuyiyona ngoba nawo ngendlela enze ngakhona iqala ngendlela kade liphethe ngakhona ngoba nala maphoyisa mefika bokangane ebefika nje kube engathi baseka umenzi ngendlela yenze ngayo bethi ingane ingakho idlenguliwe ngoba kade igqoka into encane
inhlangano iLifeline eMgungundlovu isinxuse amaphoyisa ukuthi avikele izisulu zodlame lobulili le nhlangano isiveze ukuthi ukuhlukunyezwa ngokocansi kwabesifazane kudla lobi kule ndawo ngenyanga edlule le nhlangano ithi ibe nemashi nokulapho ekuvele khona ukuthi baningi abayizisulu
Indaba sebantu besifazane singakwazi ukuvikela abantu abanye besifazane nokuthi siba support. Kunzima kakhulu uma umuntu wesifazane udlengiliwe ukuthi uphumele obala usho ukuthi udlengiliwe noma uyahlukumezeka. Uma usuze wasithola isibindi sokwenza kanjalo, kuye kubaluleke ukuthi abanye abantu besifazane sengathi bengakusupport bebeseduze kwakho.
Amaphoyisa athi umsolo waboshwa wavela enkantolo kanti udedelwe ngebail. Mlondi Khadebe, SABC News, eMgungundlovu.